Igama lami uSwazi igama futhi ngihlala kwaZulu Natal. Lena iMarine World la sifunda ngezilwane nezitshalo ezihlukene. Ngibuza ukuthi kunezilwane ezinjani la? Isilwane saselwandle sibukeka njengembali kodwa empeleni yisilwane. Isilwane saselwandle sinqamathela ematsheni, sinezimponjane esisivikelayo. Kunezinhlanzi ezisebenzisa lesilwane njengendlu ukuze ziphephe. Lena yi-cushion starfish. Ama starfish mahle kodwa asizona izinhlanzi ngoba azinawo amaphaphu nezimpiko. Bawazi ukuthi ama starfish aphefumula ngezinyawo futhi asebenzisa amathumbu amancane emzimbeni. Ama starfish anezandla, amanye anezandla ezisihlanu, amanye awanazo. Anamazipho asiza ukubambelela ematsheni olwandle nasemafestereni. Lesi yi-snail, kanti ngesiZulu umnenke. Umnenke unezinzipho eziwasiza ukubambelela ematsheni olwandle. Sifunde okuningi namhlanje ngezilwane ezihlukene zasolwandle.